Sister, namhlanje into kade besifuna ukuyibuka kakhulu ilo ngathi structure seBhayibheli. Sikhulumile ngokuthi silifunda kanjani siqala wasitshela ngendaba ye reference le esezantsi ukuthi ezinye izinto ezibhalwa ku New Testament bekade zibhaliwe ku Testament elidala ingakho kuzoba nama reference asezantsi. Namhlanje sifuna ukuthi sibuke ukuthi siyazi ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Futhi liyinhlanganisela yezincwadi ezingaphakathi kulona Genesis njalo njalo kodwa siyazi futhi ukuthi lezi zincwadi azibhalwanga ngamavesi ziqala ukubhalwa afika kanjani kamavesi afika ngoba kwenze njani ahlelwa kanjani
ngingani yami uma sikhuluma ngeBhayibheli sikhuluma ngencwadi exakile nje okwakufanele futhi ukuthi kusebenza abantu abaningi ukuze libe impumelelo ngoba ekuqaleni lalingeyona incwadi njengoba thina selibona kwakuyayingabhaliwe emaphepheni njengoba thina sasi namhlanje lisuselwa ezikhumbeni lokwakubhaliwe khona ilanguage leyo amaHebheru isHebheru nani nje wasazi futhi ukuthi isHebheru isGreek isLatin amalanguage angasekuqaleni ayengahleliwe njengoba usho so kususelwe lapho kulozokhumba ke kule kufuna ireferencing ukuthi kuzokwenziwa kanjani lokho kwavela ngoba kwasekufanele ukuthi iBhayibheli lihunyushele kwezinye izilimi ukuze nabanye abantu bakwazi ukulifunda manje kwasekufanele ke indle bazolifunda kanjani ngezilimi zabo kwaqalwa ke manje na ke kwafunwa kwakwenziwa izinto eziningi kufuna isystem ezovuma ukuthi abantu bakwazi ukuthi balifunde iBhayibheli kwakhona ke kuloma systems ayezanywa khona azagcina ezanywe uCardinal Archbishop Stephen Langton wase Canterbury uyena owayizama lento esiyisebenza manje kodwa wayengeyedwa wayenomunye okwakuthiwa uRobert Estienne bobabili baqhamuka nale system ke manje ayekade eqale ezanywa lezinto bezama ukubona ukuthi abantu bangakwazi ukuzifunda kodwa bona baqhamuka nento ecishe ibambekeke njengoba sesibona ke manje ukuthi baqhamuka nama chapter baqhamuka nama verse kodwa nalapho ke khona sekunjalo iBhayibheli into update kanjalo kona ke kuyafundeka kodwa uma ngathi nje manje bheka chapter 1 evangelini lika Johannes zonke amavangeli zonke izincwadi zeBhayibheli zinale nkinga chapter 1 bese ngithi mina kuwena bheka uverse 27 ku chapter 1 uverse 27 uzothi yena ozayo emva kwami omchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuthi kulule uyabona ukuthi ivesi leli manje lento makuthiwa yena ozayo alizwakali ngoba kwaziyo ukuthi kukhulunywa ngobani ukuze ke wena ukwazi ukuthola ukuthi kukhulunywa ngobani khuphukela ngasenhla kuverse 26 uverse 26 ke uzoba sekutshena ukuthi uJohani wabaphendula wathi mina ngibhabhadisa ngamanzi umi phakathi kwenu eningamazi uyabona ke manje sekukunika ixhuku ukuthi oh uJohani sikanto washo kanje wazichaza wayesethi kumi phakathi kwenu u27 abesethi yena ozayo emva kwami siyabona manje uyakwazi ukuxhumanisa kodwa mawuba uzofana usukeleke nje usukele u27 uzongazi ukuthi kuthiwani ngiqonda ukuthi ngani yami noma iBhayibheli linje sikwazi ukulifunda kodwa zisekhona izinto efanele siziqaphele sabantu abasha amafunda iBhayibheli ungathi mawunika umuntu ukuthi akafunde into ufana umnika into na ungazange uyibheke ukuthi izaxhumana yini ngoba kuzofanakala ukuthi yena afuna ukuthi lento omnika yona ixhumana iletha kanjani umiyalezo ngoba njengoba ngikuchazela ukuthi mawufana uthi nje yena ozayo emva kwami yabona ukuthi umiyalezo awukho omchilo wezicathulo sakhe engingafanele ukuthi kulule yabona ukuthi ayinawo umiyalezo lona sekufanele manje sizibuze umbuzo ukuthi yena lo ozayo ungubani uyena bani nalo okhuluma kanje ngithi yabona
ilento esas tema sikhuluma sisiqala ukuthi ungalahlekelwa umongo waloko kufunda ungalahlekelwa umongo wezwi lonke liphelele ngoba usuqala lapho phakathi usungasazi ukuthi ubani lokukhulunywa ngaye ungazifakela nawe awakho ama characters
Yes, mm-hmm. yes. Ilento engizama ukuthi siyibone sabantu abasho ukuthi iBhayibheli ungayi ngoba uso clone ukuthi hayi ngizofane ngithi ngoba uzothuthuthu uthatha lento mhlawumbe ukuthi hayi angisezu prepare ngizofane ngikhathe kanje uthatha into nawe ezokuxaka ngoba manje awusazi ukuthi mayisho kanje lento iqonde ukuthini ifuna nje ukuthi ube nesineke iBhayibheli ulifunde iverse neverse ukwazi ukuxhumana futhi ezophumana.
Athi umpostoli Paul imeyibhalela uTimotheo athi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni. Ingakho ke siyasithatha lesi sikhathi nje njalo ngesonto lokugcina enyangeni ukuthi sibize uSister njengoba ke lapha yabesebenza ngalo iBhayibheli, besebenza ngakho ukufundisa iBhayibheli emiphakathini yahlukahlukene lapha ya Catholic Bible Foundation. Namhlanje ke sikhuluma naye futhi ngesihloko ke sokuthi istructure iBhayibheli sihamba kanjani, sizophinda futhi sikhulume nangezinye izinto. Ngifuna ukuthi nawe ke mawunga lapho ngasekhaya khona umbuzo nawo namhlanje kusister ongithumelele lapha ya ku Twitter @UKhozi_FM @UKhozi_FM hashtag unkulunkulu nomuntu omusha. Lapha ya ku Facebook ke uyasithola Boniswa Moto, ngiyibhalile lapha ya ku page, uzokwazi ukuthi ufike ubone status asibhaliwe ngesihloko sanamhlanje ushiye umbuzo wakho. Ngifuna ukuthi ke sister sidlulele phambili sesikhulumele le yamavesi ukuthi bahlanganisa kanjalo bazama ukuza ne system ezokwazi ukuthi isebenzele ukuthi abantu bakwazi ukuthi baliqonde izwi likaNkulunkulu. Abese kube khona lo mbuzo ngiyacabanga kukhona umuntu omusha owakwa ubuza ngelinye isonto umbuzo wokuthi amazwi ayisikhombisa njengoba siwathola nje eTestamenteni elisha lonke noma kumavangeli wonke kodwa ahlanganiswe ngendlela thizeni ukuthi lokuqale lesibili lesithathu wobani abawahlanganisa kanjalo bawahlela ngaleyo ndlela futhi bazi kanjani ukuthi kumele kube ukuthi alandelana ngaleyo ndlela.
Okay sis, ngiyabonga. Amazwi ayisikhombisa aseBhayibhelini ngisho ase Testamenteni elisha kakhulukazi lapha ya wekhlupheke nasekufeni kaJesu. Engifuna ukusho ukuthi akahlelwanga amaKatholika. AmaKatholika adopted ahlelwa elinye amanye ibandla angathithi futhi imaweseni mangaphosisi. Kwasebe kuzothi ukuhlekekwa kwawo abonakala efanele ukuthi angasebenza ephasikeni ngoba iphasika ngisho nasetestamenteni elidala lisho ukudlula kwenkosi, angithi uyaqonda, lisho ukudlula kwenkosi. So manje la etestamenteni elisha uJesu uwakhulume eselenge esiphambanweni esedlula naye, angithi uyaqonda. Manje into engifuna ukuthi uyibambe kahle nabantu abasha, akekho evangelini elilodwa ukuhlebeka kwawo. Ngoba uma ufunda uMarcus uzothi uJesu wamemeza wathi Eloi Eloi lama sabachthani bese lithi ke waseshona. UMateyu uzosho into efanayo athi uJesu wathi Eloi Eloi lama sabachthani basho lozo zinto kuphela 1:1 bese kuzothi uLuka ke manje sengiyakuhlelela ukwehla kwawo ke uLuka uthi baba bathethelele uqala lapha akanayo akasho yena indaba ka uthi nje baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo uJesu ulaphi uthi esiphambanele yalenda abese zothi namhlanje uzokuba nami ephakathi sokulesa sigebenge sathi uzungikhumbule abese zothi baba ezandleni zakho inikele umoya wami agebisa ikhanda lakho uJesu ashone. Uyabona ke manje ukuthi laba abanye bathe Eloi ukuba bekungahlelwa ukuthi alandelane kahle besingagcina sine nezelodwa ukuthi uJesu wathi uNkulunkulu wami ngishiyelani. Ukuze ke manje lento ihleleke lamagama alandeleke kwase kuthathwa lapha kuLuke lawa amathathu alandeliswa kahle bese kuzothi uJohane athi mame bheka indodana yakho uJohane kuphela osho loyo nto ukuthi uJesu wathi uMaria emphansi kwesiphambano wathi mame bheka indodana yakho wathi ligana nangu unyoko izwi likaJohane lelo abese ngiphinde ivangeli ka Johane lithi uJesu wathi ngomile bese liphinda lizothi kufeziwe ngoba evangeli lika Johane wathi nethi ngomile bathatha ilula lelo bamphuzisa lona lodwa elithi walamukela then wayesethi kufeziwe wagelisa ikhanda lakhe washona manje alandelise kahleke labantu babantu abasha ngoba uma bengalandeliswa kanjeni bese gcina sesithi sithatha ukufeziwe simuse ekuqaleni bese manje lawa amanye amazwi uJesu awasho vele eseshonile obekuzoba inkinga ukuthi akhuluma ukuthi baba bathathelele bevele sekufeziwe eseshonile so ukuze lento ilandeleke kahle alandelise kahle ukuthi abe nelogic ukukhulumeka kwawo kuze buzofika ke kuleli ivangeli elithi wathi ngomile wase wathi masephuzile usebemnyikile lokho wathi kufeziwe wagelisa ikhanda lakhe washona ngale kwalokho asebhayibhelini ekuseni kaJesu esesesiphambanweni alikho izwi elikhona la uJesu alikhulume esahamba ehambe ehlangana nabantu ethini ethina alikho lokhu nje esedlula emhlabeni eseshona wakhuluma lawamazi manje ahleliweke ngaleyo ndlela ingakho bengifuna ukuthi ngeke ukuthole evangelini elilodwa ngoba ngike ngahlangana nomuntu owathi yena akekho lamazi awu-7 ebhayibhelini lakhe ngathi mina awukwenziweni baba wathi akekho sister mina ngifuna esho efunda uMateyu uMateyu vele akekho kushouthi wafunda uMateyu wabona lo eloy wangasawabona lawa engiwashoyo mina ngoba akekho kuMateyu
ke ngahlangana nomama umfundisi uThembeka Simelane ofunda indaba khona la emsakazweni uKhozi FM wawancoma kakhulu ukuthi hey sister uyayicacise indaba yeBhayibheli uyibeke obala ngempela nendlela kade siyibuka ngalo sifunda ngalo iBhayibheli ithukushintsha kancane ngiyacabanga ukuthi namhlanje lo mbuzo indlela ophendule ngayo isikhanyisela okuningi ngempela ngokufundwa ekakhulukazi kwendlela yokufa kaJesu elaphaya kumavangeli njengoba kade uchaza siyabonga kakhulu sister ngifuna ukuthi ngoba isikhathi sami ngiyabona ngempela siyahamba size kumbuzo ogcina namhlanje engifuna ukuthi siubheke indaba yokuthi kukhona amabhayibheli anencwadi ezu-66 abese kube khona amabhayibheli angithi abanencwadi ezu-73 Lezi ezinye seziqhamuka kuphi sister kwenzeke kanjani ukuthi kuze kube khona loku lento engathi ngesingisi discrepancy
lalela ke sis uyabona iBhayibheli libhalwe lento kuthiwa ni canonical into eyaba ngokuthi kufanele ukuthi limandifunda lifunde ngendlela ezofana yemabandleni wonke ngabe khona odavu zayosifingela into yakhe nosho into ayithandayo nento into ayithandayo so kwase kuba nesidingo sokuthi akube khona i-canon ezokwazi ukuthi iliguide imise ukuthi nazi izincwadi ezifundwayo zetestamente elidala nazi izincwadi ezifundwa zetestamente elisha manje inkinga-ke kwaba ukuthi itestamente elidala libhalwe ngesiHebheru inkinga kwabe i-language nje libhalwe ngesiHebheru manje isiHebheru leso sasithathe kanje inkolelo yayithi njengoba le amaJuda noma uNkulunkulu akhethisizwe samaJuda kwisizwe esikhethwe uNkulunkulu lesi kufaneleke ukuthi nali izwi likaNkulunkulu libhaleke ngesiHebheru manje lezi ncwadi zeTestamente elidala nje ezu-39 nje lezi ezu-39 njengoba uthi zu-66 ezini u-39 ngala eTestamenteni elidala kwamanye amabhayibheli owayekade vele ebhalwe ngesiHebheru okwacaca ukuthi these are only books ezi-inspired by God ngokwamaHebheru angithi uyabona manje ukuthi bathi nazo ezikaNkulunkulu ngoba zibhalwe ngolimi lwesiHebheru okuwulimi lwabantu abakhethwe uNkulunkulu so zathatheka kanjalo ubona-ke manje ingekho inkinga la ku-New Testament yingoba i-New Testament vele yafana yabhalwa ngesiGreki kanti lezi ncwadi eziwu-7 ezingekho la kulo 39 zabhaleka ngesiGreki kanti ziyi-Old Testament kwase kuba khona ukungabaza ngazi ukuthi zi inspired by God yini njengoba zibhalwe ngesiGreek ngoba phela babazi ukuthi isiGreek ulimi lwabezizwe uNkulunkulu akahlanganisa lutho nabantu bezizwe ngiyaqonda so ke manje zibhaleke ngesiGreek zi Old Testament kuthiwa mase kuhlangana sekuhlelwa kahle ukuthi kuziziphi ezongena la kuiCanon bangazivuma ke abanye lezi ezi 7 ngenxa yokuthi zibhalwe ngesiGreek and yet zi Old Testament bekufanele ukuthi ngabe zibhalwe ngesiHebrew ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu owakha izinto zakhe noma isizwe sakhe noma ini ngalolu limi bese kuzothi lana kulezi ezintsha ezi 27 ubona abanye be 39 plus 7 bese ezinye ezi 66 ezinye ziwu 73 njengobusho ngala kuleli ilokhuzana elinye ivangeli noma elinye uhlelo izincwadi lezo ziwu 7 amakatholika azivamukela wona njengezincwadi ezi-inspire sho uNkulunkulu ukhumbula ukuthi zathi i-Old Testament kwi-Old Testament umongcwele wawungakathintwa ngoba umongcwele ufike no Jesu nokufa nokuvuka kaJesu uJesu masebhula khuluma ngomoya ingcwele ingakho manje iTestament elisha lingazange libe nankinga ke lona ngoba lafanele labhalwe ngesiGreek kwasekuqaleni alifani nalaba okwaqale kwayisiHebrew kwase kuba khona uQuiry wakezezu 7 esibhalwe ngesiGreek instead of isiHebrew lezi ke zesiGreek ke zo 27 azizange zibe nankinga ngoba zase zibhalwa ngehlo lomoyo ingcwele uJesu ayekade ekhulume ngawo oyekade ethe uzofika uzokwenza umsebenzi akunankinga lakhe ecaleni nje yinye into eyabangesiphithiphithi ilanguage ngoba uNkulunkulu akasikhulumi isiGreek ngokwenkolelo yayikhona ukhuluma isiHebrew
Yabona sister ngiyabona nalapha ku Twitter bayancoma ngempela ukuthi uyayicacisa le ndaba uyibeka kahle size siqonde nathi ngibona bani la uPhilani Manqele uthi Boniswa mina ngicela ukubonga nje ku sister uyichaza kahle indaba uthi nami ngaze ngayibona le ndaba yamazwi ayisikhombise ngicabanga ukuthi nalo mbuzo uqeda kusichazela wona namhlanje sesiyakwazi ukuthi siqonde ukuthi kwaku yipolitiki nje yolimi njengoba sibona ukuthi New Testament akubanga khona nqushunqushu incwadi zakhona zonke ziyafana kodwa kube khona imehluko kwi Old Testament siyabonga kakhulu sister lakho lokugcina nje mhlasimpe ukuvala ingxoxo yethu namhlanje
uyazi nje ngeke ukholo ukuthi ngifisa ngakangakanani ukuthi abantu abasha ke basangane le bengahlangana khona Nkosi yami singayathi nathi ya noma yilaphi thina sikhethile futhi asikhethe ibandla ngebhayibheli ngoba ibhayibheli akulonele ebandla elithile uyizwi likaNkulunkulu nje siyobafundisa nje bafike nemibuzo yabo uma bethanda kodwa nathi siphathe ezenye izinto esingabafundisa zona ngeke sibafundise ngento yasemaromeni ngeke sibafundise ngani uma ngabe bexubene sobafundisa nje ngebhayibheli baphume belazi babantu abasha ngoba bayalidinga ezimpilweni zabo siphile esikhathini la wonke umuntu ekhuluma ukuthanda kwakhe khona bathi uNkulunkulu akekho khona bathi ingaleni ama ufile ufile uphelile yonke le nyakanyaka ekhulunywayo ibhayibheli izwi likaNkulunkulu okukhuthela umunyango elido after death abanye bathi akukho na after death lokho akunandaba ke kodwa abaliqonda iBhayibheli ukuthi lithini ngempilo yomuntu lithini ngokufa komuntu lithini ngokuphila emva kokufa komuntu laba amaChristians they must understand these things
Ngiyacabanga ukuthi ke ezinye zezihloko esizobe sizibuka kulezi nyanga ezilandelayo sister njengoba siya sibe nawe kule ngosi nje njalo makuphela inyanga siyajabula kakhulu ukuthi uyakuthathe lesi sikhathi uzoba nathi uzokhuluma nabantu abasha abaningi abagcwele iningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele siyathemba ukuthi kodwa ngelinye ilanga ke siyokwazi ukuthi sibahlanganise ngaphansi kophahlo lodwa sikwazi ukuthi sikumeme futhi uzosifundisa ngesifundo seBhayibheli siyabonga kakhulu sister ube nobusuku obuhle
Ngiyabonga sister, ngindale kahle nani ngiqhubeke kahle nezinhlelo zenu.
Siyabonga.